ukuba ubuyile ecaweni. Lecawa siyenzele wena ukuba khanguye ecaweni ngakumbi. Lecawa siyenzele wena. Icawa yabantu abangacawiyo le siyaqala ngengoku.
Icawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje.
Naso ofisini yakho uThixo khona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegardini, ukhona nakulendawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe, ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo.
Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Masithabathe ithuba sibulise kumntu wonke osibukeleyo. Indawo zonke abasibukele bekuzo sibulise kumntu wonke osimameleyo indawo zonke abasimamele bekuzo siyanamkela sinibulisa kule cawa yanamhlanje igama lam ke ndingusihle Bonani andihambi nedwa ndihamba nalo mkhonzi
uba masithathe ithuba sibulise kweyo yonke umntu osibukeleyo namhlanje sibulise umama otata obhuti osisi nakwentangandini nakuyo wonke ke umntu othathe inxaxheba wamamela namhlanje kule hlelo mvukelo wethu uYesu Kristu Nkosi yethu amen. Babo ke igama lam ndinguanele wakamgumni masithemba ukuthi wonke umntu oqale nathi uza kuyigqiba le sevisi kunye nathi.
Ewe bawo, ewe bawo, sikhawuleze bawo, sikhawuleze sivule inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Sicimeleni ke. Bawethu osezulwini yise inkosi yethu uYesu Kristu ekujikeni kwelanga Thixo wethu namandla sisondela phambi kobuso bakho Thixo wethu oyingcwele sicela ke Thixo into yokuba xa sivula le nkonzo ube kunye nathi Thixo wethu namandla ngoba siyazi Thixo xa ungekho ecaleni kwethu yonke into esiyenzayo ayiyindawo Thixo wethu onamandla. Ngoba Thixo siyayazi into yokuba singekuwe asinakwenza nto Thixo wethu onamandla. Yile nto Thixo sithi xa siqala yonke into esiyizamayo Thixo wethu onamandla sicele wena into yokuba ube phakathi kwethu Thixo wethu oyingcwele. Thixo wethu onamandla siqala Thixo sithetha nawe Thixo sisithi enkosi Thixo ngoba nguThixo kuthi Thixo wethu onamandla enkosi xa kuphela amandla Thixo wethu oyingcwele sizibona siphumela Thixo ezintweni ebesicinga into yokuba asinakuphumela kuzo ngenxa yokuba wena usebenzise awakho amandla Thixo wethu ukusiphumelisa kwezo zinto zinjalo Thixo wethu oyingcwele. Enkosi Thixo sithi sakuphelwa ngamacebo. Thixo wethu ube licebo elivelayo. Wena Thixo wethu onamandla. Enkosi Thixo kwakuphela uthando emhlabeni. Thixo wethu onamandla. Sakungafunwa nokuba ngubani Thixo wethu oyingcwele. Kodwa wena usibonisa umhlane zolo ukuba olwakho uthando lungona phakade Thixo wethu kunjalo nje. Liyakuhlala lusanele Thixo wethu oyingcwele ngenxa yoko Thixo sinako ukuvuka Thixo wethu oyingcwele sisazi into yokuba owethu Thixo nakaloku nje sele singafanelanga nokufanelwa Thixo wethu oyingcwele kodwa wena osasithanda kananjalo Thixo wethu onamandla yiloo nto Thixo sisiza phambi kobuso bakho nalo mibulelo Thixo wethu oyingcwele besingazi Thixo ukuba Thixo siza kuba lapha kwanamhlanje Thixo wethu kodwa besinayo iminqweno yokuba Thixo sibe lapha Nkosi yethu enamandla wavuma ke wena Thixo ngokuba zonke izinto zivunywa nguwe Thixo wethu namandla Nkosi ke Thixo ngokuvuma kwakho Thixo wethu oyingcwele sikuthembile ke Thixo into yokuba wena wakuba kunye nathi zonke izinto ziba nempumelelo Thixo wethu oyingcwele sise Thixo wethu kule nyanga Thixo yemanina Thixo wethu elilethu ilizwe Thixo wethu oyingcwele sisathandazela Thixo kwabona Thixo imbokodo Thixo wethu zelizwe lakowethu Thixo wethu oyingcwele sisazi Thixo into yokuba amathuba amaninzi Thixo izinto zihambe ngokwecala labo thixo wethu ingcwele kodwa umhlanje zolo thixo sakuxakwa sibalekela kubo thixo wethu eyingcwele thixo wethu namandla ilanto thixo sisithi kule nyanga thixo zungabalibali thixo wethu kunjalo nje uzimane usithi chapha thixo wethu namandla phakathi kwabantu abangayazi yini yokuba ukubaluleke kwamanina thixo wethu kunjani kanye kubaluleke kangakanani thixo wethu ingcwele ngokuba thixo ngaphandle kwamandlabo thixo wethu alinakuma elizwe thixo wethu ingcwele ngaphandle kwamandla abo thixo nangengcebiso zabo thixo wethu ingcwele akukho nto inokuphumelela thixo wethu inkululeko thixo wethu ingcwele yelizwe thixo siyazi into yokuba isemagxini abo thixo wethu ingcwele loo nto thixo sisondela nangoku sisithi thixo sisathandazela bona thixo wethu ingcwele kodwa ize ingapheli kule nyanga thixo wethu onamandla ngoba nkosi bahlukumezeka ingakumbi yakugqitha le nyanga thixo wethu bangabonakali ngakumbi xa semngathethwa ngabo thixo wethu ingcwele sithandazela thixo sikubona ukubaluleka kwabo thixo unyaka nonyaka umzuzu nomzuzu thixo wethu ingcwele sikuthembile ke thixo xa kubeka ilizwi thixo zakuba phakathi kwelwimi thixo lomphimisi welizwe lakho thixo wethu ingcwele ngoba nkosi sinomnqweno wokuva wena thixo wethu ingcwele yiloo nto thixo sicela into yokuba ungene kunye nathi apha kude kufikelele esiphilweni ngoyesu kristu inkosi yethu ngoku nangona phakade amen
amen
bawethu osezulwini mani bathwengo
ma samkele wonke umuntu osandula ukusijoina ngelithuba le izeyicawa yabantu abangacawiyo. Siyakwamkela ke, siyakwamkela ufika kamnandi xa siza ucela umnikelo. Kusho ukuthi ke ukuba awukabukeli bawo besikhe sathi ngoku besidibana eqonce sibuya sadibana nabantu ababini abathi bayabukela si utameja utameja kwakunye nozukhanya
umqeqeshi
umqeqeshi si sidibene nabo besithi bayabukela. Siyathemba ke, siyathemba ke bazalwane nje ngamalungu icawa yabantu abangacawiyo into yokuba nimcofile usubscribe. Ukuba anikamcofi ke usubscribe sicela nicofe usubscribe, nomuntu wonke oyikamcofi usubscribe sicela nicofe usubscribe.
Bawo ndithande enye into umqeqeshi ayithethileyo
ukuthi
kubana icawa yethu le
cawa yethu ewe
abantu ababukelayo bayayazi ukuthi icawa yethu ila la sense of ownership.
Yes.
So ayiseyonto yethu le, into yabantu.
Njalo bawo. Siyacela ke into yokuba niqhubeke ke, niqhubeke ngokuxelela abanye inkonzo yomlomo, chazele into yokuba abantu icawa yabantu abangacawiyo iyaqala rhoqo ngecawa insimbi yesihlanu. Siphinde ke bawo siyicela uxolo ngeveke ephelileyo amaginxiginxi ke bawo eteknoloji awavumanga into yokuba insimbi yesihlanu iqale icawa yabantu abangacawiyo. Loo nto siyicelela uxolo kazalwane. Siyibulele ke kubantu abaye basibukela ngelo xesha siye sayilungisa ngayo loo nto, ngoba umnqweno kukuba ingapheli bawo icawa umntu abe engayanga icaweni. Senzela into yokuba icawa ithi phela sibe sisithi sonke besiyile cawini. Bawo sizawuya emazwini ke, amazwi ethiwa namhlanje sizawafumana phi?
Bawo sizocela abantu basilinde kule ncwadi kaSamweli yokuqala isahluko sesasokuqala. Sizoqala ke kula vesi yamashumi mabini anesine siyophela ke apho uBhayibhile khona azophela khona. Sifunda uSamuel wokuqala chapter 1 sifunde uverse 24 nezinye ke ivesi
emva kwale ngoma. Masi ifumane ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi yokuqala kaSamueli ngesahluko sokuqala kwivesi yamashumi amabini anesine Samueli wokuqala chapter 1 verse 24 phansi kwesihloko esithi ukuzalwa kukaSamueli. Ufunde kanye ngolu hlobo. Wenyuka naye akuba emlumle enenkunzi ezintathu ezintsha ne-efa yomgubo nentsuba yewayini wamsa endlwini kaYehova eShilo umntwana lowo esemncinane. Bayiqhela inkunzi entsha bamsa umntwana ku-Eli wathi, "Camagu nkosi yam, uhleli nje umphefumlo wakho nkosi yam. Ndingulaa mfazi wayemi apha kuwe ethandaza kuYehova. Ndandithandazela lo mntwana, undinikile ke uYehova isicelo sam endandisicela kuye. Nam ndiyakumenza oceliweyo kuYehova yonke imihla yokubakho kwakhe. Woba ngoceliweyo kuYehova wanqumla wamnqula khona uYehova." Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo uYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangona phakade. Amen.
Amen.
Nkosi nditembe wena mandingaze nditaniswe. Siza kuweke baba.
Baba masine sibulise kuwe wonke umuntu osibukeleyo ngale njikalanga. Ngelifilo mfukelo wethu uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.
Amen.
Baba sise kule nyanga ke yamakhosikazi.
Nkosi yam.
Kule ndawo ke ufunde kuyo. Ithanda nje la ndawo ithi ndingulamfazi wayemi kuwe apha ethandaza kuye wona. Baba siyalazi ibali lalo mama.
Ewe baba.
Siyalazi ibali lokumezeka kwakhe.
Awu Nkosi yam.
Lokuphatheka kwakhe nzima. Kuba uYehova wayesivalile isizalo kuye.
Awu Nkosi yam.
Uhlukumezeka ekhayeni ahlukumezeke ekuhlaleni.
Ewe baba.
Naxa ebheka etyalikeni uthi xa ezama ukungcokola noThixo okanye ukuphalaza imbilini yakhe
Nkosi yam
uThixo ubekho lo tata ungaqondiyo.
Awu bawo.
Athi susa isiselo esingxilisayo. Ndinayo ke indawo yongafuni ukumgxeka ncam lo tata.
Ewe baba.
Ngoba xa ubekiwe endaweni wenza kangangoko ukuba umsebenzi wakho uwenze kakuhle.
Ewe Nkosi yam.
Mhlambi yayizinye zezinye zeeduties zakhe yokujonga ucwangco.
Ewe bawo.
Abantu baya kakuhle na uYehova uThixo.
Awu Nkosi yam.
Ndithanda ndingabe ndirongo.
Ewe bawo.
Kodwa ndiyacinga njengomntu obekiweyo.
Ewe bawo.
Etyalikeni. Uthi ke emveni uba bencokole nalo mama. Ezama ukumcacisela ukuba kwenzeka ntoni na. Athi yena isicelo sakho makasiphendule.
Awu Nkosi yam.
uYehova.
Njalo baba.
Phofu lo mama emthandazweni wakhe uthi ucela unyana.
Ewe baba.
Kwaye lo nyana apha kuye isitshetshe azizukusondela.
Yawu Nkosi yam.
Entlukwini
yakhe. Entlukwini yakhe.
Emveni koko athi ndiza kumbuyisela kuwe.
Awu Nkosi yam.
Ndiza kumbuyisela kuwe Thixo. Asisebenzele wena. Emveni uba kutshiwo ke kwafineka ixesha ukuba umama uHana sivulwe isibeleko sakhe.
Ewe bawo.
Esasitiqwe nguThixo.
Aphinde
uThixo wasivula emveni uba umbingeleli ethe isicelo sakho masiphenduleke.
Masiphenduleke.
Umthandazo wakho Thixo makawubaze indlebe awuve. Wawuva kuThixo umthandazo. Sibona ngoku kubuyelwa kuThixo. Sibona ngoku kubuyelwa etembileni. Uhana kuba engumntu ke othembekileyo uThixo. Engumntu ozigcinayo.
Ewe bawo.
Izithembiso nezibhambathiso azenze pamguti.
Mm.
Akangaba ababantu bathi bokuphuma endweni athi awu wandiweza alibale
alibale
ba kanene ebetheni phambi kuThixo ngoku simbona ebuyisa ingqondo yababantu okanye yalumzalwane ndingula mfazi uthi izanguku ndikuqokelele ingangathi ulibele
ha ngosi yam
ngoba abantu bayakwazi ukuzenza izinto okanye basincedise
ewe baba
ukuba imithandazo yethu ivakale kodwa uThixo xa yiphendula ibe ngathi ayinguwe lona wenzelwe inceba nguThixo kufuneka ubuyise ingqondo ukubana ndandilapha
hey nkosi yam
undibona ndilila ndandilapha phambi kwakho undibona inhliziyo yam idandathekile
hey nkosi yam
inyembezi zisehla kodwa ngoku ndibuyela kuThixo ndizothi ndingulamfazi ephethe isipho asinikwe nguThixo bantwana bahle bedinga ingangathi lento isifundisa ukuthi emveni bana uThixo esiphendulile imithandazo yethu masiyekeni ukulibala ngoba ngamanye amathuba xa kumnandi
ewe bawo
uThixo ezosulile inyembezi emehlweni ethu sibanayo into yokunwaba sonwabe side silibale
ngoba
besizithethile izinto okubana uThixo akufuneka asenzele zona asenzele uThixo njengeminqweno yethu nezicelo zethu
ha ngosi yam
bathiso zethu simlibalo
simlibalo
ngoba usemnandi okanye usinikile le
hey ngosi yam
bakhibedinga besiyicela usinikile okanye uyiphendulile imithandazo yethu kodwa lo mama okholo sengothixo banala bahlibedinga ongalibaliyo ubana wayencedekele phi banala bahlibedinga emhlambi usemveni konyaka ngoku banala bahlibedinga okanye usemveni kweminyaka emibini banala bahlibedinga ngoba ithi iBhayibhile wayesemlumlile
banala bahlibedinga
ngoku umhlambi seyikwekwana banala bahlibedinga noko ekwazi ukuphatheka banala bahlibedinga umhlambi banala bahlibedinga notata wayengasamboni uHana aphetyalikeni ebuza kuye engqondweni ukubana kwenzeka ntoni na kulo mama owayelapha bana bahlodinga ngoku ubuyisa ingqondo zalo mntu bana bahlodinga uthi ndingulamfazi bana bahlodinga owayephalaza imbili
yam
uThixo bana bahlodinga uthi ndingulamfazi owayelapha enomoya onzima ndingulamfazi owayedandathekile bana bahlodinga ngoba akhona amaxesha okubana sibuyele bana bahlodinga ebantwini nakuba umhlambi bebehlekisa ngawe nakuba umhlambi bebekuncedisa ekuthandazeni ubuyele kubo ubakhumbuze bana bahlodinga ngoba igazi likaYesu xa lukuhlambile bana bahlodinga ekunikile
nezinto
ubuzicela imithandazo yakho okanye iziqhamo emithandazo yakho
ngosiyamandleni
ngoku bana bahlodinga kufuneka ubuyele kulandawo ubunqula kuyo usikhumbo okanye usifundisa loo nto lo mama bana bahlodinga ngoba ngamanye amathuba impendulo zethu zakuphendulwa bana bahlibedinga sibane ndawo esibheka kuzo ezingezizo ezibe sinqula kuzo
bana bahlibedinga
sinabantu bana bahlodinga esibhiyoza nabo bana bahlibedinga silibale nezibhambathiso esizibekileyo phambi koThixo kodwa lo mama uthi kubana ndingulamfazi uyamkhumbuza ingangathi ulibele ngoku ewe baninzi abantu
abancedakeleyo phambi kwenye uleyo kulo thixo wakho baninzi abantu othe kubana izicelo zabo maziphenduleke kodwa ngoku ndiza kuwe ndizokukhumbuza mna ukubana ndingubani ndingulaa mfazi bantwana bahlibedinga kufuneka ke sibuyele kuyehova nathi bantwana bahlibedinga sibuyele phambi kwendawo esasincedeke kuzo bantwana bahlibedinga sizokukhumbuza ukuthi ndingulowa owawumncedile ndingulowa ngoba zikhona izibhambathiso esasizenzile bantwana bahlibedinga thixo ndiphumsebenzi ndizokwenza into ethile nethile thixo ndiphe imoto akho mntu uzawukusilela bantwana bahlibedinga obakho mntu uzawukwazi ukusilela efemeli yam efuna ukuya endaweni ethile ndinalo ithuba akho mntu uzawukusilela apha ekyalikeni bantwana bahlibedinga efuneka kuyiwe endaweni ethile kuba bantwana bahlibedinga ndinemoto uthi wawuyifumana imoto bantwana bahlibedinga uphe utaye okanye ujonge izinto ezininzi aman abantu baza kungcolisa imoto
yamabantu
bazokushiya ivumba emotweni lam bantwana bahle ipetroli idulu bantwana bahlibedinga ndiyathandedwa mna le moto bantwana bahlibedinga amatayeri aduru bantwana bahlibedinga ulibale
izibhambathiso
unasi isibhambathiso uzinikiwe izinto owuzicelile kuthixo khawubuyele kuthixo bantwana bahlibedinga njengokuba isibhambathiso owusenzile uthi ndingulaa mfazi ngokristu inkosi yethu amen
amen. Amagu Nkosi yam. Uhleli nje umphefumulo wakho Nkosi yam. Ngulaa mfazi ke wayemi kuwe apha ethandaza kuYehova. Kusandula ukusijoyina sisekwicawa yabantu abangacawiyo. Siye kuSamuweli wokuqala. Esahluko sokuqala kuverse 26 ukuzala kukaSamuel. Bawo
ewe bawo ewe bawo
akuzijika uthixo izinto andiyazi noba kuye kujike nawe na
ewe ba
umuntu ujikelwe izinto ngoba akukho nto ithi waya kanye uana etempileni eyokuthandazela lo nyana wayemthandazela kodwa akuyitshintshi meko uThixo uana kunyanzeleka aqale azikhumbuze into yokuba ndandikhe ndakhona apha mhlawumbi undilibele mhlawumbi nakuthi ke babo abakho amathuba manjalo akwenza uThixo into yokuba nawe mawulungelwe
ewe nkosi yam
kufumaniseke into yokuba kukho abantu abazilibeleyo into ezithile ngawe uzikhumbuze into yokuba ndingulowa kuhlukumezekeni kukana nezinto ezithethekileyo ngokuya ebeswele ngathi eyona ndibangela umthandazo kana uqine kukuswela ukungabi nanto bawo iyawuqinisa umthandazo ngoba ukungabi nanto kukubangela ungabi naxabiso ebantwini ngenxa yokungabi naxabiso kwakhe ngenxa yokuzibona ingathi akayonto ebantwini waqina umthandazo wakhe wade wazazi nokuba ufuna ntoni kuThixo kodwa into endiyibonayo apho bawo
into endiyibonayo
ingxaki yakho izawuhlala ingxaki yakho and abantu baza kuyihoya ingxaki yakho xa uphambi kwabo bahlekise ngawe xa uphambi kwabo ukuba wena uyagungqiswa yiloo nto ulibala umthandazo wakho ingxaki yakho abantu bayayilibala ngoba usenokucinga uhani into yokuba lo mfo ngulo wayethe ngoku xa ndiphambi kwakhe akanakundilibala kodwa wayejonge imeko yelo xesha umbingeleli lo uthethwa ngaye apha ngeli xesha wayeyijonge laa meko yenzeka yaqhubeka wajonge zakhe ingxaki ingxaki kana yashiyeka kuye bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi amathuba amaninzi bawumngoni sithi sakuva abantu behlekisa ngengxaki yethu siyeke umthandazo wethu bantwana bahle bakaThixo uthandazele ukuthandwa ngabantu bantwana bahle bakaThixo kodwa lo mama yena uthi akuboni into yokuba eyona nto ndiyisweleyo apha eyona nto indibangela ndide ndibe ngathi andinaxabiso nakumyeni wakhe uElikana kungabi nayo unyana bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi omnye umntu ebenokuqinisa ebenothandaza nje into yokuba ndicela ubomi bam bube lula bantwana bahle bakaThixo kodwa lo mama waqiniseka into yokuba yena unqwenela umntwana oliduna bantwana bahle bakaThixo azawuthi ambuyisele kuThixo bantwana bahle bakaThixo kodwa bazalwane apha ekwenzekeni kwezinto bantwana bahle bakaThixo abantu bazithethe izinto umntu ongenamntwana uyakuthumilitye bantwana bahle bakaThixo susa isisele esinxilisayo emlonyeni wakho bantwana bahle bakaThixo omnye umntu ngebuya umva andisayi nakulo nkonzo andisayi nokokuthandaza bantwana bahle bakaThixo kodwa zaguquka izinto abantu bayalibala into yokuba nguwe lowa wayindikekisa ngaphambili bantwana bahle bakaThixo ngoba abantu bazalwane bajonge ixesha baphambili
phambi kwakho ngalo belwana bahle bakathixo ngoko ukuba siza kuqhubeka simamele izinto ezithethwa ngabantu ngexesha abazithetha ngalo singangazenzi izinto nomthandazo wethu ungangayi kuthixo ngoba sijonge abantu kodwa namhlanje sibonisa into yokuba zondelela emthandazweni wakho Ngoba kuthi uthixa kuphendula bantwana bahle bakathixa abantu bakhumbule nje into yokubungubani bangakhumbuli nezinto ababehlekisa ngazo bantwana bahle bakathixa mhlawumbi xa ujonga noba imeko yakho ngoku ngexesha seuthixo ekuwelise kwizinto ezininzi bantwana bahle bakathixo kukho nababantu mhlawumbi fokamnguni abebehlekisa ngawe esikolweni uthi xa udibana nawe bantwana bahle bakathixo ngalo mzuzu akukhumbuze into yokuba sasifunda kunye bantwana bahle bakathixo uthi wakumjonga ingangathi lo mntu akakhumbuli into yokuba mhlawumbi nguye umntu owayekubhulisha kakhulu ukogqitha abanye abantu esikolweni kodwa ubona imeko kuyo ngoko kanye ubona ixabiso uthixo alibeke kuwe bantwana bahle bakathixo ngoko kunyanzeleke mhlawumbi ngelinye ixesha into yokuba umkhumbuze ndingulaa mfazi wayeme apha phambi kwakho bantwana bahle bakathixo ngenyimini mhlawumbi ndicela uncedo bantwana bahle bakathixo ngoba uthixo akuyiguquli imeko abantu bayakulibala zungayeki ukuthandaza kuthixo bantwana bahle bakathixo zungayeki ukuthandaza uthixo ngenxa yokunyeliswa ngabantu bantwana bahle bakathixo uzungemki kuthixo ngenxa yokuba abantu bekwenza umntu ongenaxabiso bantwana bahle bakathixo abantu bahlala phantsi fokamnguni ngenxa yezinto ezithethwa ngabantu athi mna ndayeka nokukhonza oko bantwana bahle bakathixo mhlawumbi ungayeka ukuyecaweni kodwa uzungayeki ukuthembela kuthixo ngoba bantwana bahle bakathixo uthixo izinto ebezivalile uthixo kwakufikelela ithuba akubona into yokuba uqinisekile into yokuba udinga ntoni kuthixo uthixo awumamele umthandazo uthixo bazalwane uyawumamela umthandazo womntu oqinisekileyo ngento ayifunayo mhlawumbi fokamnguni sithi sakuswela singaqiniseki apha kule nto esiyisweleyo bantwana bahle bakathixo sithi sakuviphango bantwana bahle bakathixo sinqwenela amanzi bantwana bahle bakathixo kanti eyona nto simela siyayinqwenela kukunqwenela ukudla singalali singadlanga singanqweneli into engangathi ingayisusa le nto sinqwenela into esiyaziyo into yokuba ingasikhulula kula makhamandela bantwana bahle bakathixo namhlanje masiqiniseke kwinto esiyicela kuthixo azuthixo akuyenza le nto siyicelayo bantwana bahle bakathixo singalibali into yokuba nqophise ntoni kwakunye nothixo ngoYesu Kristu iNkosi yethu ngoku nangona phakade amen
Oh,
Bawo.
Mm.
Undinikileke.
Awu Nkosi yami.
Yehova.
Mm.
Isicelo sami.
Awu Nkosi yami.
Endandisicele.
Yebo bawo.
Kuye.
Mm-mm.
Bubungqina ubu.
Ewe bawo.
Bubungqina.
Mm.
Ubu. Ukuba uYehova.
Ey Nkosi yami.
Uyakwazi. Ndandithandazela lo.
Mm-mm.
Umntwana.
Mm-mm. Lo.
Hayi. Omnye.
Ewe Nkosi yami.
Lo.
Mm.
Umntana. Undinikile ke uYehova.
Mm Nkosi yami.
Isicelo sam endandisithandazela kuye.
Mm-mm.
Si ikhona ke lento yokungafuni ukuxela amandla kathi.
Hey bawo.
Kuthi.
Mm-mm.
Sina lentithi siza kumonelwa ngabantu.
Hey Nkosi yami.
Siza kuthanda siza kuthakathwa ngabantu.
Ewe Nkosi yami.
Abantu bazokuthi sizenza bhetere.
Ewe bawo.
Kodwa xa sikhala kuThixo.
Mm.
Sikhala phakathi kwaba bantu.
Ewe Nkosi yami.
Sifune imibulelo.
Mm-mm.
Uyokuyenza ezikamereni zethu.
Ewe bawo.
Okanye sisuke imibulelo yethu siyenze ezinhlizweni.
Awu Nkosi yami.
Siphele lapho.
Hey, siphele lapho bawo.
Umbulelo ke into endiyithathe lihlobo. Kukulungisa indlela.
Awu Nkosi yami.
Yokuthi xa ndiphinde ndadinga into.
Mm-mm.
Ndikwazi ukubuyela kuwe.
Ewe Nkosi yami.
Ndithi ndicela into ethile.
Ewe bawo.
Ngoba indlela beyilungisile. Mm. Ngokuthi ndibuyele kuwe.
Ey Nkosi yami.
Ndizokucela kakhona. Umhlambi singakwazi ukubuyela kuThixo.
Ewe Nkosi yami.
Siyokucela kwakhona kungokuba asibuyeli kuye xa esenzele izinto ezinhle.
Hey,
sithi Thixo usenzele kakuhle ngoku. Into esiyithandayo le yokumbuza nale yokumthuka uThixo.
Ewe bawo.
Utheni ukuze kwenzeke into ethile? Why uzokwenzeka kum? Why izokwenzeka kwifamily yam? Silibale ukubheka kuye uThixo. Lo mama.
Mm-hmm.
Uyayazi ukuthi yena ebenokuhlangana notata wekhaya okanye bebehlangana kodwa kungenzeki, kodwa wakwazi ukuthi acele kuThixo ukubana amncede. Uthi ngulo umuntu.
Mm-hmm.
Bendimcelile uThixo ke undinikile ngokwesicelo sam. Singafunda banana bahle bedinga singazenza zonke izinto banana bahle bedinga, kodwa uThixo yena engavumanga ukubana ayizukwenzeka loo nto, ayenzeki. Unalo ulwazi.
Mm.
Banabahlibedinga ikhona i-experience. Banabahlibedinga uzenzile zonke izinto, iplani yakho inhle esandleni.
Kodwa
kungenzeki ngoba uThixo akavumi banabahlibedinga, kodwa likhona ixesha apho uThixo avumayo ukubana banabahlibedinga isicelo sakho masenzeke. Banabahlibedinga phofu ngamanye amathuba bana bahlibedinga izicelo zethu azicaci bana bahlibedinga, kodwa xa zicaca izicelo zethu bana bahlibedinga siyazibona nezinto esizinikwayo nguThixo ukubana thini nantsi le nto endandiyicelile kuThixo bana bahlibedinga. Umhlambi singakwazi nokumnqula uThixo okanye singakwazi nokubuyisela imbeko okanye singakwazi nokubuyisa impendulo kuye. Asazi okanye asiboni nokuba usiphendulile ngoba bana bahlibedinga izicelo zethu okanye imithandazo yethu ayicaci ngakanani.
Ewe Nkosi yami.
Sicela lena sicele leya bana bahlibedinga.
Kodwa lo mama xa izile umthandazo okanye xa uvakele umthandazo wakhe uyabona ubana uThixo uphendulile umthandazo wakhe abuyele kuye nobungqina athi kubana nanku umntana
endimcelile
bana bakhe wenzile ke ngokwesicelo sam nam ke ndiza ukwenza okunandikubhambathisile kuwe.
Ewu nkosi yam bawo sikhule ibethi isinto yokuba ungayi esikolweni.
Angusiyami.
Athi umzali into yokuba andinamntwana ungazungafundi mna. Ingafundanga nje imfundo yam ndiza kuyibona apha kuni.
Angusiyami.
Bantwana bahle bakaThixo ngoku abantu abangakangathi abaninzi bayile esikolweni. Kunjalo nje bayifumene imfundo ebicelwa ngabazali bethu. Bantwana bahle bakaThixo undinikile ke mhlawumbi kubazali okanye komama bethu eyona nto ababeyithandazela ikakhulu kukuba mandingathi mna ndingafundanga ndiphinde ndizale abantwana abangafundanga. Ngoku umnqweno wam into yokuba nokuba ndinemali yasesitendini bantwana bahle bakaThixo abanebantwana ndiza kubasa esikolweni. Umthandazo wam kukuba abantwana bam babe nesikolo bantwana bahle bakaThixo. Ngoku mhlawumbi bazali okanye bomama intweni zibonayo zizinto aninikileyo uThixo zizinto ebenizithandazela bantwana bahle bakaThixo. Ezinye izinto ziyeza zizawulandela kodwa masijonge kule ndawo sikuyo mhlawumbi vokamngoni siphila imithandazo ibikhe yathandazwa ngaphambili. Ngoko masizama ukuphila njengabantu abanawo umbulelo bantwana bahle bakaThixo ngoba mhlawumbi eyona nto isibangela ubomi bethu bubenzima aziyiboni le ndawo esikuyo ukuba ibiyindawo ibikhe yathandazelwa ngaphambili bantwana bahle bakaThixo. Nokuba singathini mfokamnguni le ndawo esikuyo ingcono kule ndawo ebesikhe sakuyo ngaphambili. Ngoko inyembezi ebesikhe zawa ngaphambili zinyembezi ezisulwayo namhlanje bantwana bahle bakaThixo. Masijonge into yokuba zezi zinto zasike sakhe sazithandazela ezisikuzo bantwana bahle bakaThixo. Ngoko ke uThixo masithi sakujonga ngaphambili sibone into yokuba uThixo wayikhe wasinika ngaphambili. Ngoko mhlawumbi kudingeka into yokuba sibuye umva kancikane sijonge izinto uThixo awayikhe wasenzela zona sime phambi koThixo sithi Thixo siyayazi into yokuba uyayiphendula imithandazo. Ngoku sibekele lixesha bucala uzokuthi wena unguThixo kunjalo nje imithandazo yethu uyayiva ngokuba ezindawo sikuzo kungenxa yokuba sasikhe sathandaza ngaphambili waza wena njengoThixo wasimamela. Ngaloo nto sibulela kuyo uThixo bantwana bahle bakaThixo. Mhlawumbi kuzawuvuleleka into yokuba le ndawo sikuyo xa sithandaza aphinda siva uThixo.
Bawo mhlawumbi le ndawo ithi ndandithandazela lo umntwana
andithandazela lo
iza kukhuthaza nabo bebefuna ukuncama.
Ewe bawo
umhlawumbi iza kukhuthaza nalo usemveni kohana uphambi kohana ngeminyaka ongafumani bantwana.
Ewe bawo
athi isicelo Thixo uyasiphendula.
Awu Nkosi yam.
Khona izicelo esizisayo kuThixo.
Awu Nkosi yam.
Kodwa engekasiphenduli.
Engekasiphenduli uThixo.
Esinjani isicelo sam? Bangangathi uThixo akakaphenduli okanye uthandaze ngakumbi. Kodwa kawubona abantu befumana imisebenzi
ngosiyami
15 years ne 20 years banona bahle bedinga uthichini nakumuli sekhona
lisekhona ithemba bawo
bedinga xana banona bahle bedinga abanye abantu bependulwa imithandazo yabo umhlambi bebenxilelwa ngabantwana ubabona abantwana bawo bezenza izinto apha phambi kwakho banona bahle bedinga uthi abakho xa beqala ukungena inhliziyo yakho idandatheke kodwa asukumazibani aphendulelwe abantu aphendulelwe ebantwaneni bakhe uthi chini banona bahle bedinga uthixo uyakwazi banona bahle bedinga ukuyiphendula imithandazo ethile abantu ke abazukufumana
banona bahle bedinga
mandla abantu abazukufumana banona bahle bedinga themba ungakhange ume banona bahle bedinga uthi nansi into enandiyithandazela banona bahle bedinga abantu banona bahle bedinga abazokuthi bafumane ukukhanyiselo isibane sakho usibeke phansi
kwenkosi
thathi isibane sakho banona bahle bedinga sikhanyisele sonke bonke abantu banona bahle bedinga abantu abazokufumana ukuthatheka amadolo banona bahle bedinga xa bengakuboni wona ukuba uyaphakama so sewankenkathile awakho amadolo banona bahle bedinga ungafuni ukuhamba phambi kwabo banona bahle bedinga abantu babona ukuthi uYesu uyakwazi ukuphilisa banona bahle bedinga ngokubona imfama banona bahle bedinga sihamba phambi kwabo singabanjwanga iziqhola ziyekile ukukholela banona bahle into endizama ukuyithetha itestimony ibalulekile
amanye
amathu okanye kuthuba elininzi apha evangeli kwenzela ukuthi nabasemgqobhozweni ofana nalo wakho bakwazi ukubona ukuthi uThixo uyakwazi ukuphendula
uThixo onikayo lo bawo ngulo nguThixo onikayo iyona nto esimela siphuma siyazi apha namhlanje lo nguThixo onikayo undinikile ke bantwana bahle bakaThixo nawe kule ndawo kuyo ukunikile uThixo ngoba lo nguThixo onikayo bantwana bahle bakaThixo singakhalaza mfo kwamnguni into yokuba izinto azihambi kakuhle kodwa lo nguThixo onikayo lo bazalwane abathandwa inkosi kukangaphi bantwana bahle bakaThixo ucinga into yokuba awuzufika kwakolu suku bantwana bahle bakaThixo kangaphi nje ngombukeli wecawa yabantu abangacawiyo ungayazi into yokuba idata le yokubukela le inkonzo esiyiqhubayo uza kuyifumana njani kodwa kule ndawo kuyo usibukele ukunjalo nje usibukele ngalo data leyo ngoba lo nguThixo onikayo lo bazalwane bazalwane nokuba sesizama into yokuba izinto zethu aziphucukanga okanye azihambi ngale ndlela esifuna ngayo kodwa uma nesithi gqolo uThixo ngokusinika bantwana bahle bakaThixo kuthi selumntu engenayo imali yokuya emsebenzini bantwana bahle bakaThixo kodwa uThixo nzicebo bantwana bahle bakaThixo kubekho into evelayo ngoba lo nguThixo onikayo bantwana bahle bakaThixo eyona nto ebalulekileyo bazalwane zesithi sakuswela sicele kuThixo bantwana bahle bakaThixo zangabikho izinto esandleni sicele kuThixo ngoba lo nguThixo onikayo bantwana bahle bakaThixo wakuphela amacebo bantwana bahle bakaThixo sakujikelwa ngabantu esibathembileyo siguquke sijonge kuThixo ngoba lo nguThixo onikayo bantwana bahle bakaThixo zangabikho indlela zokuhamba bantwana bahle bakaThixo indlela yakuba mqino ucinga into yokuba akukho ukuphumelela okanye akukho ukuphumela ngapha kwale indlela uhambe emfuleni wethunzi lokufa bantwana bahle bakaThixo ngoba uThixo lo nguThixo onikayo uzibone ugqithela ungazazi into yokuba ugqithela njani bantwana bahle bakaThixo uze kwakwenzeka akunika uThixo umne phambi kwabantu uthi wenje
njenje uThixo ukulithanda ihlabathi bantwana abahle bakaThixo ude wabonwa nandim bantwana abahle bakaThixo bendicinga into yokuba azizukuphumelela into zam kodwa uThixo nikayo wabona nam kwaze kwancedakala umntu ebecinga into yokuba akazukuncedakala bantwana abahle bakaThixo mhlawumbi baninzi abantu abanokuncedakala ngenxa yokubakhumbuza ngemeko owawukhe wakuyo ngaphambili bantwana abahle bakaThixo ngoba abantu bayayilibala imeko owawukhe wakuyo ngaphambili kodwa wenza ubungqina wena ngoThixo onikayo uThixo uzawunceda nabanye abantu lilizwi lenkosi eli eliviwe bubomnyama babaleke makasikelele uThixo ukufunda nokushunyalwa kweli lizwi ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade amen
amen.
Kebawo 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 mandibulele kuwe bawo
ubulela
kuba intoba ude wafika apha siyamba kunye bawo siyabulela
bawo bengilexa ngapi
bawo hayi bawo siku episode 30 ilento indibangela ndithi bawo ndibulela kuwe kwade kwalapha siyamba kunye bawo
bawo ngendibulela wena ngoba ngokusokolisayo bawo
izokulza ngantoni mina
awufumaneki bawo
hayi bawo ubungafumaneki ngoko kodwa ke bawo emveni kokuba ndibulele wena bawo masibulela abantu
bawo ungabulala abantu bulela abantu
masibulele abantu abantu abasibukelayo bawo babalulekile kakhulu kunjalo nje ngaphandle kwabo lenkqubo ayiyindawo ngoko umuntu wonke osubscribe leyo boy 177 ukuba uka subscribe imuntu ngoku boy 177 siyabulela bazalwane ngaphandle kwenu besingasoze sifike ku episode number 30 bawo umnikelo
bawo ukuze ke sifike mhlambe ku 178 kudingeka wena ke u subscribe sicela ukuthi ucofe u subscribe ngoku
sithandazela lamthandazo wakhe sithandazela la subscribe
subscribe then ubana awuka like si okanye awu like sicela ukuthi u like ungakomenta nokukomenta xa likuhlabile okanye uvelonto ufuna ukuyithetha ushirishe ke nabanye abukhona baba bayayidinga okanye ibafanele lenkonzo kwenzela ukuthi sizokwazi ukuthi sifumane nabanye abantu abafana nawe nasezirengini nasezirengini ezitekisini kwindawo yonke ohamba kuyo
phakumqeqeshi
ezikhampasini nakwi-assembly nakwi-boardrooms phambi baningene nichaza ubana icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka rhoqo kuyoutube ngecawe ngentsimbi yesihlanu kukholomzalwane wakabonani ekhatshwa ndimo ke ngamanye amathuba xa livelile ixesha
ewe kebawo kebawo masibulele siyeke kulaa nkonzo yobeka since ke kunyaka yamanina ukhona umnyumzalwane basekuyisile okuthiwa upha kwatunci ungapha ke engcobo angiqinisekanga kodwa ngubulelwa kwatunci ngumshumayeli umshumayeli ophuma izandla wabayikwisile
umntongumama
sibeka wena ke sibeka wena ke wena bullet sibeka wena ke mapi
wena mbumbulo
wena mbumbulo uThixo akusikelele bawo masivala inkonzo yethu yanamhlanje
bawo masamkele nensikele alabafiphele inkosi yethu uthanda ubudlelana bomoya engcwele bungaphumula phakathi kwethu sonke ndibuye inkosi izolanda ibandla layo kwesibini uKristu inkosi yethu amen
amen
amen amen amen amen
ukuba ubuyile ecaweni leicawa besiyenzele wena ukuba khanguye ecaweni lecawa ikubangele ube kanti uyile ecaweni besiyenzele wena sibulele kumuntu wonke oye wasibukela kwade kwalelithuba kumuntu wonke oye wasimamela kwade kwalelithuba inkosi bazalane masidibane kwivekezayo yensimbi yesihlanu le icawa yabantu
abangacawiyo ningalibali bazana ukuthandaza uThixo othandazekayo baba yini
enkosi babayi
baba yini baba yini baba yini.